Lakhan Pawar Trust, singer Amlesh Rathod. Sang sang aaj sala na lagta